ahi Lorku kugu haiyo sidu kulabtaday Anigana labki si get lagu lahiyo Lama maigu riday Kugu haiyo sidu kulagtaday Lorku kugu haiyo sidu kulagtaday Anigana labki si get lagu lahiyo Lama maigu riday
Don't know.
صعدات.